byaravuze yuko ngo DJ Fanny yarigeze kugirana ikibazo na Natasha. It's true. Mwarigeze kutavyumva kumwe na Natasha ari akantu kaka problem kigeze kuhaba agatewe na Natasha.
Mbo nibaza yuko nta kibazo dufitaniye gusa abantu bo barigeze kubona maybe post yigeze kugira mwe si twarankeneye cyane ngo anashaka kuko umwisha makuru ni wakumenyekanishiriza akazi kawe.
Murakoze cyane. Ndabaramukije mwese. Kandi ndabashimiye kubona nashoboye kunyishikira. Ndazi muranzi turakorana nitwa Fanny. Bivuze yuko bagerageje kuraba mu kazi nsanzwe nkora bakaramba ma réseaux sociaux yanjye baravuga ati umuntu reka tugutere intege ahubwo njye nuko ndasabye bakomera amashyi.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 wakunzi ba Isaac TV aho muri hose amahoro y'Imana bane namwe reka tubone tubashimira rero muri ndazi yuko muri benshi cyane mu mihinga itandukanye y'isi aho mukurikirana ibiganiro byacu ukuri kwamye kabisa. Okay nice uno munsi nkuko bisanzwe twabaza n'indi exclusive hari amakuru ariko aravugwa hirya no hino nimba mwabibonye nimba wabyitegereje neza umwe mu ba presenter bamisha makuru kazi w'umukobwa benshi tuzi nka DJ Fanny kuno munsi wabaye umunsi w'amahirwe cyane wiwe wabaye umunsi w'imigisha aho rero DJ Fanny yaronse yaje kuronka idili y'amafaranga tari make idili y'amahera menshi cyane yo guhagarikira company mu company cyangwa imwe mu bi imwe mu company isanzwe ihagarikiye ibinyobwa ama energy drink kandi nibindi batanga wizi nibindi. Okay, DJ Fanny rero twarose akajyo gutera nawe story gato mu majamu maki cyane araza kutubwira byinshi cyane aho aza kuduha umuco n'ibimaze iminsi bimuvugwa ko biza bitandukanye araza kuduha umuco mu kanya rero reka tumwumvirize DJ Fanny niho narinde mu kanya gato cyane twayaze ibikurikira. Yes, turi kumwe na DJ Fanny. DJ Fanny ndabaramukije
nanje.
Ni sawa.
Ego ni sawa.
Meze neza.
Ego ndashimye.
Okay, DJ Fanny kwanza felicitations ndabona warosi dili nziza cyane dili yo ya crown yitwa gute ya company?
Crown Royal.
Crown Royal. Ama photo of course turabona kuri social media ariko turatahura neza. Crown Royal niki ni biki ni company ndabona nibinyobwa of course ariko nibinyobwa nyabaki dili wayironse gute?
Crown Royal ni entreprise ikora ibinyobwa amwe ama wine ama juice ama tangawizi n'ibindi. Ego aba novuga ati icicaro gikuru kiri mu ntara ya Muyinga mugabo barakorera ngai Bujumbura.
DJ Fanny uvuga ko ukwezi kwa gatatu kwabaye ukwezi kw'imigisha wari kuko urabona waruguriye na studio nini waruguriye ibintu bikomakomeye bidasanzwe idiro ironse gute mu majambo make?
Idiri novuga yuko bagerageje kubona ibintu nkora kuko jewe ndakora ibintu biboneka ndashimiye barandondera baravuga ati tugerageje kuraba n'ikintu waraye uko zimva twagukurikiranye kuva kare ubu waraye udufuse kuri rya studio wuguruye mu Burundi rero baca barandira kubwira dukorane. Ego
okay sawa mubwira mukorane umuntu ashaka yibaza ati mukorane iki rero Fanny iragiye gukora iki rero muri yo Crown Royal? Crown Royal gukora iki muri ambassador of course ariko role yawe rero kumuri ko butazi role y'umu ambassador.
Umu ambassador ni umuntu wazo kama asharinga ibintu byabo ibyo bazokora byose njye nzoba ndi ndabiserukamwo ndabibonekamwo msanzwe murazi ko mfise na media mpiriwe mpishije mfise na media y'iwanje urumva no kuri media yanjye tuzoshaka kumenya ahantu ibidandazwa vya Crown Royal tubisanga amapodi yabo tumenye nabishasha batuzaniye mwene uko nyene. Ego
Fanny of course turabona ibintu ni byiza ariko mukumbure mu majambo make ushaka kumenya iyo dili yawe na Crown Royal n'imyaka ingahe ni kontra ingana gute?
Oh kontrari ndacyarimwe ntavyo navuga mu ngani y'umwanya muremure kandi ndabashimiye cyane.
Okay hama iyo contract indani atarakabangana manoye mahera baguhaye ndazi ko mahera tuyavuga ico ndakize ariko amafaranga ari cash baguhaye cyangwa n'amafaranga uzogenda uhabwa ku kwezi
Bon, na mafaranga nzokoma ndahabwa bien sûr.
Kwezi kwezi.
Bon, sino vuga ni kwezi cha umugayo cyo ndisho nzo yahabwa gusuko ngana kose.
Okay. Fani tuje muri media yawe gato DFTV of course yatangiye gukora turabibona no kuri YouTube tuko turabona ibyano n'uko murashira ko ariko ikibazo gisha kiza amesha makuru bari muri DFTV nibanga. Amesha makuru bari muri DFTV nibanga.
Amesha makuru muri DFTV na vuga ni batatu. Yego.
Okay, bikubira vugwa hirya no hino yuko Landry promoter ashobora kuba ashaka gukora muri DFTV na ariho Fanny urukora ndera ndera menshi makuru sinzi ngongo bazwi cyane sinzi ibintu nk'ibyo ukuri kuri he
aba menshi makuru bazwi cyane
of course bivuga yuko hari aba menshi makuru kuri focusing ugugira ubazare muri DFTV hari ngona Landry promoter ndazura munsi
ibyo naho ndabivuga
ariko biko biravugwa wewe navyo urumva umwe
oya navyo urumva ne bavuga sinzo ukura mugaho ico ndico cyo aho bose bavuga n'abakozi kandi barafani
aba ufuze yuko bakoga bigiki wawe cyangwa badamu bigiki wawe
icyambere kiba kiga kubana no kugenda umunyamwete the strong woman barabibona ndetse ibintu imana inkoreye muri no mwaka w'2025 nigitangaza barona deja turi mu kwezi kw'abakenyezi hama imana igacikora ibikora inka nkabanza nkashika ku kuri kimwe mu ndoto zanje hama munyuma ngatandondegwa nishiraho nk'iyo ya crown royal umva ni ibintu bikomeye cyane ndashimira imana hama ikintu bwira abandi novuga ati abandi banyakenyezi bagenzanje nuko mwese yokora nishaka icakunda nimba ukora urumurimye focusing akuburimye nimba as long as nimba yo bari passion yawo bakora ikintu ari passion yabo ndibaza yuko yikura kora ikintu ari passion utaki koze kora nabonye Isaac afashe micro nanjye ngo cyafata micro kwa nabonye Isaac ya yimwesha gutya kandi nje ndimo no kora iki ya kintu kiri mu mutima wawe kuko iyo uri kura kora ikintu kiri mu mutima wawe uracyubakira imizi cyo bituma niko imani hayirashikana ku ndoto zanje.
Okay Fanny, merci beaucoup. Narabonye jinda nakurikira ibigano bya bakoranye muri Tanzania n'abantu batandukanye benshi ba Alikiba bandi benshi ukagira kuraba indoto yawe warayishitse ko icyo wari wifuza ku mavoyage wagenda wagira waragishitse
cyo nifuza
kuko ntagushiye mu kimwe mu byo wari kurarundira cyane ashaka muziki Burundi cha muri Tanzania ushika muri Tanzania cyane byarakunze
bo biko birakunda kuko mwarabonye indirimbo ya Miss Erica na Satbi ariko iravuzwa muri Klaus abayikurikiranye barekanye muri TV Swahili ATV so umva biko birakunda kuko urana ko Imana iri kirafasha kubana nubaka ayo makonexion mbana yanubaka kuvugana nabo banyamahanga ndabahuze n'abarundi nkamurungi kira link indi ndirembo y'umwana w'aci Burundi mugageze mudufate mu mugongo so ibintu mwe nivyo mva ndaboneka ko ingendo nakoze cyangwa umwe amatike narishe y'indege ntiyagiriye ubusa murabona yuko kundi ko ndazi icyo gihe ndibuka Isaac ndibaza nabo ravyibuka ko ano mu mvuga ati ngo ayo matype aguma ngaragira ngo ngo kujya muri Tanzania wakora tu mwanya wafata amahera mugabo nako Imana ikwirishura kirekana yuko ibyo bavuze atari byo nkabana banje muriza baririmbyi nkabana banje ntanga kazi k'abaririmbyi nibaza yuko gushika ku ndoto yanjye kuri ni hamwe nzobona umuririmbyi w'umurundi ahamagawe muri concert ikomeye yibereye Tanzania za Nigeria agahabwa amamiliyoni nkayo duha abandi iyo baje ngaha mu Burundi yaho nzovuga ati nashyize ku ndoto kandi ahabwa iteka aherekezwe n'umeshamakuru bien sûr zo bari nka Isaac cyangwa nka DJ Fanny aherekezwe n'umeshamakuru avuga ati aba n'abarundi baje gukubita kandi ari pure kabisa.
Nice kabisa. DJ Fanny kumbere mu gusoza kwa tubareke mu bana ibindi bikorwa. Jari kintu cyane ibaza umukobwa cyangwa umudamu cyangwa umwigeme uwo ari we wese amukeneye DJ Fanny amyegere amoneshe imikato kato ya maisha ya piga bino toboa. Pita upiye bino fail. Birakunda Fanny.
Ego je uno kukimana umuntu wese ayumva kene kuko je umurundi ateye imbere nije mba nteye imbere kuko ndakunda Burundi ndakunda Abarundi ndu muntu wa mbere nibaza mfise urukundo cyane hama urumva umuntu wese azo kuvuga ati je ndakeneye gukora nka fan cyangwa ndakeneye gushika ku ntambwe fan ageze ko nkuri imiryango iruguruye nasabye kuri DFTV iri muri Ecosate Avenue Marembo hama tuyage je mwenze umwa kuko ndibaza ko mu bamenyesha makuru bari surcharge ndo wa mbere nkorera televiziyo y'igihugu hama ndaronka ama message yavuye mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye nabo turi kumwe ngaho Bujumbura bose ndumva mu mandonga ama message y'abantu mugabo je ndi umuntu wa mbere mfata umwanya wo kwishura abantu banyandikiye sindaba nkandikiwe nande 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 ndafata umwanya nkishira abantu bose banyandikiye kugira mbananye kuko ndazi ko umuntu agirwa n'uwundi nimbiro migisha ndiko ndayironka ni kugwa abantu iyo rero ndanze kubishira ama message kumbe ni ariko arasenga muri wazobona ko namugaye muri wazokwicara ariko arasenga si sha urya mukobwa gwirangira umva kaje gatoke ankiniye gutya kandi ngimana sha kungwanyiriza imisha rero umva si kire ko migisha yange genda kuri ndiyegereza abantu kugira abantu nyabansabira
okay ebane rije fana kajambo kanyuma ku bakunzi ba ma travail yawe ku bakunzi ba TFTV ku bakunzi ba bama bwa gute unyitukora muri rusange muri bakazi kawe
abakunzi bakazi kanje no vuga nti ni bamananye bafata mu mugongo babananye bashigikira cyane cyane narije ndo vuga ndumukobwa ndumukenyezi babone yuko dushoboye ntibankumire ntibadukumire ntibakumire nabandi bareke duseruke bareke du kandi ibyo ndiko ndakora bishimwe nkuko Ryan Royal yashimye kabona ati abantu umuntu w'intambwe kweri yarayigeze kuko ni nanije mumenyesha makuru wa mbere no vuga ngaha mu Burundi mbaye mu ambassador en plus mfise followers benshi kuri Instagram bukuri kuko ariyo benshi muzi ko bagura ama followers gusanga umuntu afise ibihumbi 14 mugabo ugasanga ama like arose ijana aho cumana ko arizo yaguze mugara na jewe bagiye baradugaburo buhoro gushika no masaha murabona bongeze ko kandi bari active shize ko ikintu baragikurikirana mva bigikana yuko ari mpagurutse kabisa ku byerekeye social media ni social media ku byerekeye social media ndabona ko mpagurutse kabisa hama ndabashimiye cyane ndashimiye Isaac urabona ko abantu nka twebwe Isaac n'abantu bo gushikira cyane kuko turitanga je suis sûr certain chakora muri no bintu bya media tv online ushobora gukora n'umwaka wose utaratangira kwinjiza usohora ama energy yawe usohora ama mega yawe umwanya wawe igitoro nka wowe ufite naka ningendeshwa urasohora igitoro kagirwa sanga muri rimbye he na he ugakoresha uburyo bwawe mbuga amafaranga no kuya kintu tugikunda tugagikora mbuga nako iyo tukosura gikora amatunda tutanga kuyamura mu nyumura nk'ubu ntaje ntangiye kwamura amatunda
ni byo byagufasha umwanya cyane fani tugishimire cyane ariko jewe naho biruko sinongina nakubajije akantu karaho fani kandi kigeze kuvugwa ko na gaskendo kigeze kuhavugwa ariko kagenda taronse nyisho nyayo birakeneye ko tukakubaza
ntakibazo
byaravuze yuko ngo DJ Fani yarigeze kugirana ikibazo na Natasha it's true mwarigeze gutavyumva kumwe na Natasha ariko akantu ka problem kigeze kuhaba agatewe na Natasha
mbo nibaza yuko nta kibazo dufitaniye gusa abantu bo barigeze kubona maybe post yigeze kugira mu gaba abantu bose mbo ni ibintu bya kera kandi uko umuntu agenda imyaka igendera hera niko n'umuntu agenda yevura mu bwenge agenda yevura mu bikorwa so hari ibintu ubona mengo nti bose bya kandi nyuma kuyumvira cyangwa gukora cyose neza ko icyo dicho je nta kibazo dufitaniye turahura
tukabyaraheje
ntaje kuri je nta nico nigeze mbona kumbure sinzi ko abandi bantu bakibona je nta kibazo na inzi je nigeze ngirana mbo muri rimbyi n'umushema ko twagirana ikibazo duhuriye he how come duhuri tugirana ikibazo dusagiye akazi turakeneraniye si turankeneye cyane ngo anashaka kuko umwisha makuru ni wakumenyekanishiriza akazi kawe urumva uri muri rimbyi ufise ubwenge wogirana ikibazo n'umwisha makuru gute nta ntago biza nta ho biri nta ho bihuriye so je niweza kuko ikintu kitigeze kuba vraiment
okay na tugishimire cyane DJ Fani
ego nani ndabashimiye ndasubiye kandi gutera intege Isaac komeza bientôt uzoba nka DJ Fani
senda kurenge
ego ushaka ngira ngiye uzogira aho ukorera udashaka kunyagirwa cyangwa kubitwa n'imvura uri kurakora interview bandaye n'ubwo imvura yo kubandanya ukora mbere unasumbe kuko ndushaka gukora icyo nakoze ukora gubirenge ibyo nakoze nibyo ndakwifurije
ego amahoro
amahoro
Emisi nyine. None magisakara murakomeye.
Ujumbura ni sawa n'uko. Nini ubona ko tumeze neza.
Kaga watu twowe.
De byari jumbuna hejeje se. Ntwari watumye akazi.
Eh.
Abonetse.
Yashu. Chanzino nabaye mu boss ngo cyane ubakama twarete ngai wacu. Merci beaucoup muyomba. Ya! Ujumbura. Auna breme vie.
Man,
toto town
geno. Mama ya mabgate we. We uzoyashobora.
Emuyomba nabatanaga.
Batagiye
twagi. We manwe, ibutumbura. Tokya mwe tokya kanawe.